Music.
Adumba YCB, The Republic, Tanzania kama Kenya.
Super Touch on the beat.
Kwako mimi niko tayari baby. Sema nini unachotaka. Kwako mimi niko tayari baby.
Nitafanya nisije nikakufa.